Sanibonani bakwethu. Umongameli uJacob Zuma lo. Ngiyanimema ukuba nilalele inkulumo yalonyaka yokuvulwa kweParliamente bukhoma emisakazweni nakomabonakude ngomhlaka 9 kuFebruary 2012. Uma sisebenza ngokubambisana sokwenza lukhulu.